Mira, compa. She's not that close. Kele 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 kele
kele kele kele kele kele kele
kele kele kele kele kele kele kele kele. Ja, Mädchen.